Siyavumi zono zethu asikukhonzanga kahle ngakho emo yeni wethu nantu sizi Kahle.
Hey, Nkosi, siyavuma izono zethu nyaka kuphela. Asikukhonzanga kahle. Now sithe nti elusizini. Umoya wethu khonqi asikukhonzanga kahle. Bethu nala masivumeni izono, unyaka ubhelile vumani, masivume izono. Simele isizwe kuqala South Africa sivume asimkhonzanga kahle ukuze isizwe sethu sifumane ijustice kuThixo makuvunyweni bethu na abatyhilekelweyo yile nto yoba izono ziyavuma asimkhonzanga kahle uThixo let us not lie to ourselves we have unembeza osixelelayo uba asimkhonzanga kahle masivumeni ke sivumele isizwe sivumele ibandla sivumele personally asimkhonzanga kahle oh Nkosi yam oh baba siyavuma asikukho Martina asibuko tsanga kahle sivumizono zethu asibuko tsanga kahle I du 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 Baba sicela uxolo thina asikukho tsangaka ahle du 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 kavunywa kavunywa xa ungakhonzanga kahle uvume uwedwa ungavume kwi crowd ungavumi phakathi kwabantu as a person like they are performer no qala ngokusahlatyela umoya
uthasikukhonzanga asikukhonzanga kahle baba siyavuma
what are you right now sesikhumbula odata bethu kela xasha uminister abona bengekaphelelwa ngamandla yeyiva na siqwa ibhatyi zaso ezando yandiva
oh my goodness hi guys I love you I miss you the reason why I'm doing this it is because ndimnandi apha ngaphakathi man make sivume izono zethu guys uthixo uthembekele uba sixolele uyasithanda uthixo bebona usirayeli usirayeli wayebhedabhede abuyele kuthixo Masike siyeke lamakrathi man, siyeke bani amakrathi. Asivume izono zethu siyeba rebellious. Uthixo unenceba, unyaka uyaphela ngoku. Masizicengezelele man. He is so kind. He is very loving. Our God. He understands. Let us humble ourselves. That's all what God needs from us.
Buyelani kum. Besibalekile ngabanye sashene John. Ngenxa ye afflictions ngenxa ye zonke izinto ebezisiqinezela sake sathi nasaqala uSirayeli sangathi uThixo ake kodwa siyakudinga i-truth leyo masibuyele ngoku usilindile asithandi